Awabariki Mungu awatendee mambo ya ajabu na mema. Amen. All right, all right, all right.